Welcome to our FANS Wethu TV. It's the DSTV Premiership. Orlando Pirates 1, Sekhukhune United 1. I'm joined by a fan. My brother, what's your name and where you from?
Sure, my brother. I'm Malami Sandi Swawangwenya.
Yeah.
I'm Bagania supporter.
Okay, Sandi. So, what did you think about today's game?
I'm feeling disappointed. Into a corner lapha ngibanga happy nge substitution ka coach ushentsha isikhathi sesiphelile and then sinentwana kumele sigaye chance lapha isprove ukuthi ungubani so that season mayiqala isibonisa ukuthi ungubani so bafethu okay u Erasmus sekakhulile I know but experience yake siyayidinga bekumele ukuthi mazithi 70 or 60 amdonsa afake intwana encane isprove ukuthi yona isiphathelene so that sokwazi ukuthi uma usalenge ngekho sinentwana encane cover space sikasalenge so into esingayisho ukuthi singalwi singathuke into edingekayo ukuthi simsupport elwa coach lento ayenzayo si happy but for now I performance yanamhlanje guys angikho happy ekubeni sizoya futhi nale team in 2 weeks kama esiyodlala yona so bafethu and then ekugcina into engayisho ukuthi ispace sika team laphana siyabonakala and then into elandelayo ubani bathu bani goalkeeper wethu amabhola amngenayo abamshayayo aweak kakhulu ama goalkeeper aweak amabhola eshaya goalkeeper so sadinga goalkeeper yangaphandle mfethu singamabhakaniya yeah
okay man of the match namhlanje mekubani
man of the match uthi amna ngini uku Terence suka manje yeah for mina on my side ngikaya yena udlala into ebukekayo kakhulu yeah so ngikaya yena uthi yes
last question ubani player of the season bafethu ngifuna ukuva I player of the season kuthi this season like mawubheka I DSTV Premiership yonke uyigaba
you know out here miss South Africa yonke akangithi Africa yonke yeza yaziwa noma ubani nengane encane na 3 months yokutshela ukuthi I player of the season ubani mina ngigaya umona pule saleng hayi ukuthi mina singama Africa wonke sigaya umona pule saleng saleng